Kusha ebikwata ku bulungi bw'Omukama binsobera buli lwe mbirowoozaako saagala kuba ng'ewana Yesu onkoledde Dawudi yakwebaza n'amazina enkutu ye ne gweri gasanyuse nange ngenda kukwebaza Dobozi yange linkozesa Alleluya Olw'ebirungi by'Omukama byonkoledde